iUniversity yaseFort Hare ifikelele kwinqanaba lekhulu leminyaka. Nge-8th kaFebruwari nonyaka nje, le University iza kube ibhiyozela ukusekwa kwayo. Ngolu suku ke, uNgosimangosuthu Buthelezi uzokwenza isifundo ngoZ.K. Matthews, uluntu nolutsha lwaseNkonkobe luza kusindleka iindwendwe nabafundi baseFort Hare bamandulo kwisiyunguma sasemva kwetheko esiza kuba noDJ abaziwayo Tipo Touch, umoFlavor beMetro FM, uPastor noAmaza bomhlobo wenene. Ngeenkcukacha ezithe vetshe ungasilandela kwikhasi lethu likaFacebook University of Fort Hare okanye ke kuTwitter @UFH1916 #UFH100years. Yiba nathi xa sibhiyozela iminyaka elikhulu yemfundo ukubalasela ubungcungela kweli ziko liyimbali kangaka eMzantsi Afrika nakwiAfrika yonke.